Lomdlalo weshashalazi uveza impilo yasemgwaqweni ngomculo nomdanso kanjalo nangobunkondlo. Laba bahlala emgwaqweni bakhahlanyezwa isifo i-COVID-19 basebekhoseliswe ematendeni eThekwini kanti abanye bahlanganiswa nemindeni yabo. Abanye ke baba nenhlanhla yokutholwa inkampani ecija amakhono okulingisa ilebo Discovery Production sebelingisa emdlalweni weshashalazi othi The Greatness is Within You okhuluma ngobunzima basemgwaqweni.
So nama parathi. Enough is enough.
Enough is enough.
Awukho umgqomo wokulahla umuntu.
Sesimanyabole nje yokulala emini.
Odlala indawo egqamile kulomdlalo usinenhlanhla Mthembu wasenanda owayithola ehlala emgwaqweni ngenxa yesimo sobunzima kubo.
Kumina bekulula ngoba bengenza into ebengiyiphila vele, hayi into ebengifundiswa yona ukuthi ngiyenze.
Umqondiswa lomdlalo uMnumzana Thabani ngobese ukholo ukuthi kukhona ithalente elihle emgwaqweni elingathukuzwa lithuthukiswe.
Icebo uNkulunkulu analo ngabo likhulu kabi likhulu ithemba esinalo and i future uNkulunkulu ababekelona inkulu kakhulu empilweni zabo.
Abaqondisi balomdlalo baseyinhlelweni zokushintsha lomdlalo weshashalazi ube imovie. Eindabenze SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.